Yes, bakunzi ba Gitega Entertainment TV reka tubaramutse tubahani kaze mu biganiro twama twabashikirije nkuko mubibona twashitse muri Accolade ahabereye ibi amahiganwa zatandukanye no vuga ko turi kumwe n'umuhagarikizi cyangwa n'umurongozi wa Club Le Champion aho twasanze bari mu mahiganwa turi kumwe nawe ngaha kuri ekra za Gitega Entertainment TV reka ndagushimira cyane kuko uri kuradukurikirana ariko kandi reka dutangure tumuramutsa yongera natwidondora yongera aramutsa nabo kurikirana Gitega Entertainment TV.
Ego murakoze cyane. Nanje niteka kuba ndi kumwe namwe kuba twabaronse namwe bwe mukaza kudushigikira muri ibi bikorwa. Hama nkaba nitwa Mutumbi Gloire Trésor, akaba yije mpagarara ibintu bikorwa vya Club Le Champion. Ego murakoze cyane. Hama yamucane kwa wakurikirana.
Ego. Twama twabonye bino bikorwa vyama vyabaye mbega bino bikorwa bikorwa gute bikorwa mu ntumberi yiye.
Bino bikorwa vyama haciye novuga imyaka ishika kuri 3 tubikora haciye imyaka 3 tubikora twabifashe tubisigiwe nabandi kubisanzwe abandi bahahura kera twakorana nabibujumbura hama kubw'imvu zitandukanye tubica bikogwa nabino gusa nitugikorana nabo rero ubu kubisanzwe nitwebwe twashe tubizaturabikora tukabikora dufashanije Nikigo Alliance Franco-Burundaise yego kikaba bigamije kugira ngo tugerageze gufasha aba banyeshuri tubakompanye mu bikorwa byabo yaba amashuri yego tukabaha iyo hangiro ryo kugira umutima wo kugira ubumenyi mu bice itandukanye yego
twabonye ingena amahiganwa giyaragenda wo twibutsa amashuri yarimwo nayavuyemo nagiye kubandanya kumburira imbi higano arigiye kubandanya
yego amashuri yararimwe habaye match zibiri yego hamaye match zibiri imwe yahuza Gitega International Academy yahura na Ecole Excellence de Gitega yego hamaye kabiri yabaye Ecole Internationale de Gitega ikihura na Lycée Gitega rero iza bandanije zizokina umukino wa nyuma final ariwo final izo Ecole Excellence de Musinzira izohura na Ecole Internationale de Gitega yego ikaba ibaye kandi vyaheruka muri 2020 ndibaza yego 2020 yego
uri kuraraba ingene abanyeshuri bavyitabira barubwo baravyitabirira ku rugero rushimishije nkuko namwe muvyifuza
nkuko twe tuvyifuza twari twifuza ko bavyitabira kusumba kandi mugabo aho tugeze turavyishimira kuko uko twatanguye siko bikimeze ubu yego kandi kera byari bimeze neza cyane hama kubw'imvu zitandukanye zagiye zirashika biragabanuka ariko ubu kuvaho tubifatiye byaraduze quand même kandi turavyishimira turi ku byo twari twiteze vraiment naho bigeze ndumva umengo ni ibintu biri proportionnel yego
nizihe nguvu mugiye kongeramwo kugira ngo muronke urugero rushimishije
kugira turonke urugero rushimishije nukongereza d'abord niveau ya ma match n'abanyeshuri rero kubw'ico twama tubikora kandi nivyo twama n'iyo hangiro twihaye tukama tubikora kandi ndibaza ni naho nyene tukwiye gushira inguvu mugabo turifuza quand même kuba dufata mu mugongo yego turifuza cyane kuba dufata mu mugongo ko twebwe turi abantu baba jeune twabibayemo twabikinye kandi tuzi ico byatumariye twifuza yuko nabandi batoyi bacu bo bibandanyamo nabo bagira ico bibamariye mugabo tukifuza vraiment yuko natwe bafata mu mugongo kuko nuvuga gute naho turishikana ifuye ko natwe badufasha kuko ibikorwa antuka birivugira rero nta nkeka nabwo nkashimira abadufata mu mugongo kameme ariko igo alliance ariho n'ama media atandukanye dufasha namwebwe tukabashimira kuba mugira uwo mutima wo kuza yego mukitaba ama twabateye akamu yego
niki wobwira umunyeshuri umwe canke uyundi atari yumvira kuzamwo ufatiye ku nyungu birimwo ngo mubwire
iki cyo nobwira umunyeshuri nuko ibi bintu bigufasha kugira ubwenge bwo kwirimbura no kurondera cyane uri umuntu urondera cyane no mu ishuri biragufasha urumuntu rondera cyane mu ishuri biragufasha kandi n'igihugu kirakeneye abantu kameme barondera yego donc urondera ukagira ubumenyi mu mici itandukanye birafasha cyane yaba kuri cursus yawe scolaire cyangwa cursus yawe universitaire ku mashuri yisumbuye yego biragufasha cyane kuba use deja uwo mutima wo kubikora hama kandi ni navyo binakenewe kandi no mu buzima busanzwe tuguma twa turarondera rero sanzwe usubira umutima wo kurondera ni avantage ndetse nico kandi biranaboneka no kubanyeshuri tuba dusanzwe bakorera muri club ni nabo kenshi usanga yaba mu bibazo byo kwishuri yaba mu bibazo by'igihugu yego bagira umwimbo umusaruro mwiza
yego twumvise yuko hazobaho finale wotumirira iki kugira ngo abantu baze bavyitabire ku rugero rushimishije bizobera he bizoba ryari
finale izobera mu bigo vya Alliance Franco-Burundaise yego hama match en tout cas izoba ziryoshe nizo no munsi ndazi mwazibonye zari ziryoshe zari zimere zari ziri kuri niveau nziza kuko abana baragira amahoshe ari pousse turabi rero bituma tubona niveau quand même kanaka ishimishije cyane then d'abord nuko iyo niveau ibishimishije bigacha biduha yuko haba hariho urumva iyo ambiance abashigikira abandi yego mugabo akaba ariho nabatumire tuzoba dufise Jésus Audrey tukazoba turi kumwe na Miss Ngoma wacu twishimiye cyane Olof nabandi ama bande de karaoke yego bizoba ibirori bidashingiye gusa kuri ariko kugira ngo nyine turangize byose neza yego hama tukaba tubatumiye uwo wese uba yifuza yego kubizamwo karibu cyane muzi
ngo tubwire ubushimwe mutegekanijwe kuri final
yego kubushimwe butegekanijwe muri final aho tugeze ntiburaba ubwimfatiro no vuga ati nibwo nyene tuzotanga ariko muri ibyo uzo twari no niganwa chatumu turamuha baramuha d'abord ama abonnement muri Alliance bituma bimufasha muri ma recherche yabo hama hakabaho visite canke yego visite mu gishora visite kuri musée vivant yego muri makeni n'ama trophée bien sûr ma trophée yego ni bintu byinshi bitandukanye wa kabiri wa gatatu yego
nuko tugusezera gira icyo ubwiye umukunzi wa Gitega Entertainment TV ariko aragukurikirana
yego ico no babwira nuko ibikorwa antuka ni ibikorwa byo gushima cyane kandi turabashimira twe turashimira Gitega Entertainment TV yego kuko nabantu bafite initiative nziza kugira ngo bateze imbere ibikorwa byacu byino Gitega yego kubwiye ivyo rero antuka nkuko mukunda kubivuga mugire subscribe yego na like menshi kuri page yabo yego kuko nabantu urumva bakeneye guteza imbere naya yacu ya Gitega dutegezwa gukorera hamwe umwe wese muri secteur yiwe hama turabe yuko twoduza kamwe mu inara yacu kuko ni wo mugwa mukuru wa politique yego natwe tuje kuri niveau ishimishije kamwe par rapport izindi ntara.